Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey!
Hey! Hey! Hey! Hey!
I love him. Child.
Man, I'm not trying to be sure for sure. I never saw him in before. I never seen him in before. He's a guy. See now.
He's a fresh one. He's a man. Look at me, man.
Oh, yeah. I'm not sure. Go ahead.
I'm going to say,
now, ebe Chineke mere ebe.
Ana ebe wegwe ga Chineke nyekwa anyi onye ha ji obi.
Hello. Hello. Oge me ba ta. Asa mi si oge me ba ta. Si oge me ba ta. Oya, enter market. Onye obele ehuru nwoke obele like. Ori apa business o. Me na no fuck up. Go inside. Immediately go inside. Search well. Search well. Onye obele ehuru onye like. Oto onye ba.
I'm going to go to the hospital.
Hold on like this. Hold on tight. My president, me another watch where. Aha. What's in the happen? Man, I give me that laugh now. Where? I need that laugh. I need them. Beat them. I will tell you. Aha. So, my president got busy. Today can do press measure. What you are NTA? Happyland. The couple of years now, but they cannot. How we give my half far? You know I got memme.
When you say keep on, I need to plan it.
I'm going to Kuwana. Yes, you know. Kuwana. Ndogani. When you tell me about Kuwana, I'm going to yeah, one of the 99. My boy, who knows your hand head? How you knows? Huh? Okay, you're gonna find 99 plus one. I'm gonna hand head. Oh, that's a minute. This is happier then. Just a time. I'm not going to be able to do it. Look at any land you were, Ola Hana. I want you to go back and see Agawala. I will tell you a lot of questions. Aha, let me get on it, Daddy. We are a lot of aha. Aha.
Boy.
Daddy. Is it born now? I love the lamb.
Conana, I got the cottage. Daddy. Esibonam. I did too much.
Drama.
Daddy.
I'm not going to get a lot of fun. I'm going to get
a lot of
fun. I'm going to get a lot of fun. I'm going to get a lot of fun. I'm going to get a lot
of fun. I'm going to get a lot of fun. I'm going to get a
lot of fun. I'm going to get a lot of fun. I'm going to get a
lot of fun.
Chioma versus Chioma. Yeah, we got it. Ihioma. Kuwanaka. Kuwanaka. Huh? 1 plus 1, I got it. Kuwaka. Kuwaka. Chioma plus Chioma. Yeah, we Ihioma. Chioma.
Chioma.
Sir?
I'm going to go to the back. MC Puchalia, I see Choma versus Choma. That was better with Choma. I'm going to make you a headache.
Call me back in 10 minutes.
Okay, Mazabang. Zika, open them. You put on goes. I'm gonna get all this. What a problem. What a problem goes here then. Lehinka. I'm a book chilete. Friendly with a lot.
Hello. Biko. I know wedding ubua. Glabula chekule tradition. I ain't gonna zuba. Wedding. After wedding, I had to go tradition. Ah? Ocha kode. Biko nna. Mommy nati ame hoji laka. Aha. Chama nasu, ofu onye committee of friends kacha ahunya nanya. Biatu pasari ya santi minako opua. Ofu onye kacha ahunya nanya. Biatu pasari ya santi minako opua. Biko kuwana naka biko ndumo mocho. Lebo nuna. Ndumo mocho, chitika nino ura. Dibu izi. Ha? But this is what I want. I'm going to go to the house. You are blessed. You are blessed. Ona hona, when she met her own, Omu Yabra, Orimo, Wawolej, Memai Brata, Orimo, Megane, Ofu, on him to say, hey, they are support to her, and the Gage Lawala, Kuana, Kamakanka. If I can listen to you guys, yeah, up here, can you mind me kiss sign here?
Joma, Joma, sir. Obojita, I'm a poor teenager. See, I got left where trauma, not trauma. Now, go here, huh? Yeah, I'm not here. You're home, Mooko. You're home, Mooko. Eba wo la la ga la. Na lo ba lu do. Eji na le a, he bi lu do. Eji ni na ni apa, he bi lu do. Ogo ta bonunu. So zo ni ni le ja kwane ba. Ko la ge la ya la pa lu do. Asim chine kenna. O ta en pere e, o duro to Islam Jesus Christ onye wa. Hello.
Adam Choma.
Adam,
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 Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Unu gelete ne na na munu nke nwoke na ne na na munu nke nwanyi na ha Jesus Chineke no take an shiwe yo ge sika odre ha ma na isle na neze broda na ha Jesus. Thank you.
Kuwana aka biko kuwana aka kuwana aka aha kuwana aka na bioma gide
ugbu am ga nwehi o se tiela chama plus
o yela aha dadi ngba.
I was here.
I will help my community. 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 I will help my community.
Daddy, that way now they do it.
I will go to my God,
more than the papa and go to
Ramana Hemaran. Esa Fora,
child. I don't know what I did, my dear, and I did my answer. Just,
oh, yes, a little too much.
Thank you.
call is too much. Now my man, after this occasion today, I will follow you boy. I think you know that. Huh? I follow you boy. You are too much. Now wow. Too much. Come on, 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 what happened there? Daddy? Daddy, make sure you are okay. Chad, don't tell me too much. Aha. Chad, I will tell Igor, I'm your manager. I don't like it. I'm not for people. I want to give them to you. Thank you, Lam. I will tell you. I want to give you a hand. I'm here for you. What's your problem? Tell me now, my name. I
love you.
My honorable MC, I'm not sure if 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 I'm not I don't know your number. I will tell you. I bet good hand on.
Down, top of the
one. I'm not here. How about the hand? Why are you stopping? I'm not here now. Oh, yeah. Give me one person.
Search well. I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here.
Too much. I'm not going to get spondial. It's too much. I'm not going to come to a cool first. Madigan daughter. Oh, yes, I will. Nah, eh? Debbie Brebuna. I will get a cotoco. I will focalize your pump tire. Oh, yeah, Brebe Brule. Now, Chairman, I want for you. Ah, huh? Who? Nah, one year again. Ah, Iron Lady. Iron Lady. Just shake for me like this. Just shake for me, shake for me, shake for me. Hi. I love you. Okay. Aha. Man, I sit down. Yes. Wait, that. Are you there? Are you there? Bring that in now. It's your kind of money, about you. But I have had that money now, Jesus. Listen, I'm money can get like an edge. Chairman. Sharp, sharp. Okay. Oh, yeah. Show my proof. But run me here, he's somewhere. But here, somewhere. I don't need them. Carry this thing. Biko, Obroma, each of our Ganiho is in Ola. Obroma, each of our Ganiho is in Ola, Hora. Didn't care enough at all, Hora. Biko, Daniel, I have Kakaima to team. Why I had Gadi? More get in and can work home. You get in and can wine. Daddy, a back I knew. Anya balaha ka tra ya chioma bo ana manki hie ga we ba no aha bia chioma bigri ki bu na ke ba
akwa
na wao e brekwe gbenye nke nwoku chioma ipepe bu
yes sir
ole kwana chioma ni sin ndem mari da anya nuno aka ko no wepu ihe no jina aka ona anya
biko bia anya na ya ka ibu gura ya ya ibu na aka o
apu na hone ihe me ga ni ana ko jopa na ke ba biko kutukona ya ka dige izi akotona akodiga izi osa chairman ta apayi bole chairman wepo yo nuku nde mari biko nuno habu ahie ba chairman chairman hani le chairman le ni le chairman o mehibu naka
yes sir
adi ya na adi
aha mbani o se baga aka ahia aha enno nto e cha awo chade aha awo chade ahia me ga ba kposere agaga awa kposere gere na aha Jesus ta hoti ha ga eje azumo okpa na eje opu a ihe mmadụ si ata afụfụ n'ụzọ kpa ka achụchị ha ga-eje azụ ụmụaka naenu ka dede ji na-agbagharị n'okporo ụzọ kpa maka ụmụaka aha naenu ya na osi etiela heo chioma bụzi ahịa chioma bụzi ahịa na wafọ yio ndị tu mọch o hai gburugburu nwanne m ọwụtọdị awo chade gburugburu heo onye ka ewere chineke injinia ee injinia ime nsogbu na lọfis awo chade onye nke ahụ senti akpọrọ akpa ga anyị ga bụrụ ama kaịlama kaịlama senti fọnụ kaịlama awụchado ne naghara ahụ lasta nke na-ebute ọbụla nsa ya alama ma abụla onye sekembe ama ka ebe ga-ana agwa agwụ yagbanye onye gbapụ n'ishe jesus ne ene awụchado I love you this is time adịna gị na mma
Chacha ume sobo kelen kelen yen on umi se kelen umu acha kelen akini ite kelen on don bewa tinne mama no thank you biko aneze ba kureba na una unje
abuna abuna
anyị na-aji obi ụtọ na-asị unu thank you so much ama ọ bụ unu gara chukwu ga-edu unu unu gara unu go na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha jesus ihe ọrụ mmepukwe na ebe a chukwu ga-akpaghachi unu bụ mmaji kwo mmaji ndị nke na-achọkwanụ onye nke na ha ga-eme ihe anyị mee n'ụbọchị taa chineke ga-ejere aka ha chọta n'aha jesus very soon kpanụ anyị niile gara na aba anyị dị otu otu n'aha jesus christ bụ onye nwe anyị
biko ka ụra na ya ka ọ dịghị zi ma ọ nwere otu okwu tụrụ m ụtọ nke ukwuu bifo nara abụ n'afa m ma n'ụbọchị taa ga-awụ n'afa m na ha n'afa m na ọhụrụ anya ya na-adị onye bigburu ogbu ndụrụ anya sị gị jiri anya gị ma egere lere
haleluya biko abụọ ọtụtụ mmadụ mmadụ n'obi anyị gara akọkọwata ihe a na-eme ebe
onye mụ na ya ma sku grava la flaya n'oge gara aga
nwere ya arụ ọrụ
ebe ntụrụ obi anyị ma ebe enyi ma be ana m eji aha chineke lasị ọ ga-adịrị ala mma na aha jizọs
ee
ndị mụrụ
pastọ
mụrụ pastọ nọ n'ezinike
aha
pastọ nọ n'ezinike a na eji ahụ ya na-anabata ụlọ ezinike taa na-achị obe na uru n'aha jizọs unu mụrụ nwaọma ebe ọ nọ aha ya bụ pastọ onye bụ si
onye ọbụla mụtara nwa
ọ bụ nna m ọ bụ nna m ukwu ana m asị dịka ndị ahụ anabata ebe taa ụkwụ na-ejuru ebe a ga-ejiri aha jizọs ụmụ jiri ala ebe onye gara ya ụba n'ụzọ n'aha
jizọs
ntụ ibe bịara ebe a na-esi obere ụlọ n'aha jizọs
ọsị onye ebe a
n'ụbọchị taa ma ọ bụ nwee ga-emere ndị ọbụla gara ebe a dịka onye ozi nke fere ude n'efu living
pictures
worldwide aka enwela kapo
n'aha
nna onye nwere
ụmụ
pọtụ abụ bishọp dr
Ya m na-abịa wụ na dịka ọ dị ugbu a ọ ga na-enwezi ndidi karịa otu o si enwe mbụ. Ụgbọ ọba agala n'ọnọdụ ezinụlọ, ọ nwayọ nwayọ ka ịla nwunye ga-eji nwụọ nwa ha, ha abụọ bịa wụrụkwa n'otu na-emekọrịta ihe ọnụ. Ọ gaghị anabi ha ije okwukwe nne na nna ha, ma ọ bụ ezinụlọ ha si na-ebụta ha ga-amakwa ikwu ha amanye ibe ha aonye na nna rịọ Chineke ka ọ gọziere ha alụmdi na nwunye ha n'ụbọchị taa.
Dịka onye nwa nwoke ba na ọnọdụ dịka ụlọ taa, enwere okwu ekpere ma ọ bụ ole na ole nwere ego?
Ekpere m na-agọrọ ụmụ m abụọ n'ụwa na ka Chineke nye ha ndụ ahụ mgbasi ike, nye ha ọba, nye ha ọgbụgbọ, nye ha ịma Chineke, ọkachakwa mgbe ịma Chukwu, ka ha mara Chineke kere ha ka onye ọla ama Chineke, ọ naghị ajọ ihe. Onye m na-arịọ n'isi ụmụ m na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwa.
Ndewo. Dịka onye ada nwaanyị na-alụ di taa, anyị ga-ara ekemata tụta obi dị gị.
Obi dị m ka ma ọ dị ka mbọsị m mere wedin ọtụ obi dị m n'ụbọchị kịta na n'ihi na ihe dị otu ahụ n'eze gbakọrọla m ga-eriere m ijikwere m aka ebe na nwa m lụrụ di ọwụ ọga chi na bakyadị were ga.
Ndewo. Anyị ga-ala eke dịka ode nwa gị na-abụ be gị taa jewe be ndị die, e nwere okwu ndụmọdụ ole na ole ị nwere inye?
Yes, a gwara anụ m enye ndụmọdụ n'ihi na kemgbe mmadụ dị mgbara lụọ o nwebeghị onye nụrụ okwu n'ụka ya megodi m ihe ọjọọ anyị nọ n'ụlọ setụlọ ya. Ndụmọdụ nke m nyekwere ya werekwanụ ngọzi ka ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị were na-agọzi ira die n'ihi na ha abụọ nwatakịrị.
Ndewo. E nwere okwu ekpere ma ọfụ ole na ole ị nwere ịgụrụ nwa gị nwoke?
Yes, a gwara m ya si ya ịhụ di ọ na-aga nwa alụrụ dị lụcha anya ya nwakwa na alụ dị lụcha anya anya aga na nwoke ọzọ ma ọwụ amawo ihe gbasara ego ma ọwụ akụ na ụba nke ụwa na agwara m ya si ebe ọ kpọtara nwa asị ọlụọ ya ma ọwụkwa nwoke ọ ga-ahụ edu ka ọ ga-ahụ zi fek.
Ndewo. Daalụ.
Ọ dị mma.
Brother, we don't know. Biko, I got like a mother of my
father.
I for one boy, I didn't know about that. Now, but it will name me. I didn't will be. I got like a mother on your
book.
I'm so glad that it came to pass. I love her with all my heart, and I'll do everything in my capacity to make sure that she lacks nothing. So what I expect from her is just to give me my own respect and also love me back the way I love her.
What promise do you also give to the people who gave away their child to you to be our wife?
Promise me anyhow is that I'm going to let them go ahead of my suburban and I give them with them. By the grace of God.
Well done, though.
Thank you very much.
On behalf of the Maloy Video and Photo Production, a representative of Jesus Divine International Organization, we wish you happy wedding love.
Thank you so much.
Well,
you're welcome.
We have come to the end of the wedding traditional marriage between Chioma Abiakam and Chioma Okonkwo. On behalf of them, I love you for the production. Wish them best of marriage. Happy wed love. Congrats.
Damian!
Let's go. Real one follow.
Good morning. Because I like my hand, nearby no.
Okay, I'm Mrs. Philemon and Rose.
Thank you very much.
Die na buru nwunye na eli bed bam ya to wi ebi ha na amoshi nwoke nwoke
ndewo ma ambiko ele to bit ge no na to onye nwa nwa na agba nkwu
obi na atam pole na pole na maka na
ye ma buru nwunye
alu m di na 18 years shimbe
eso
asam chineke na no nyina ni hin na ina emeta ka o ga na udo na aha Jesus.
Amen. Thank you very much.
Obele nwa chukwu gozi na bubu
Thank you very much, sir. You are highly welcome. Yeah, and again, how could
you? Thank you very much. But what is the person interviewing me? I always
Thank you.
Biko, you want to get the secrets of your happiness this afternoon?
I'm just happy because my dear sweet sister is making the journey already today. Yeah. And she's becoming Mrs. I'm going. I'm so happy for her.
Okay. What do you wish her?
I wish her long life with her husband, prosperity, more love, good children, and prosperity, and good wishes, as in all the good wishes in the world.
Thank you very much. You're welcome.
Welcome. Hey, master. Okay, cover your eyes.
A little bit to get on my
wine. I love it. Paulina. One name, Yari. Oh, God's name,
every time. And because a little in a wish, dear.
Yeah, wish, yeah. I'm a poor worker for a poor.
Thank you very much.
Thank
you very much.
Yeah, I'll do it.
Jesus Christ, Ọ bụ onye nwoke dị njọ na onye ọrụ ha dị n'eluigwe. Mo sokuru ni won da first night all over. So you are welcome. Aha. Why do you think about your age?
Too much
thinking.
Problems and temptations are part of life.
Come on, come on.
Man,
come on. 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 Come on.
God
intervened.
How are you
going to get it? How many?
I'm changing situation.
I'm going to
job
safe. I was so good. I'm going to
go to the job. I'm going to go to
the job. I'm going to go to the
job. You are trouble on every side.
You are trouble on every side. You are trouble on every side.
My call is a life application. Which is for our
own.
In all this, be joyful always. Like Joseph, when he was a prisoner. He loved his soul, because he was joy by giving me. When enemies are set and
stressed, he loved his soul. Mọ̀jú ilé ló fẹ́ ya bíkọ́ a rí mímú lọ ọ́jọ́ àṣẹ bíkọ́ kọ́ńpútà ló ti aka hàn fún àṣẹ ọ́yọ́ ìkẹ́ bíkọ́ kọ́ńpútà mọ̀jú ló fẹ́ ó ti.
N'otu n'otu n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Mgbagba anyị ọnụ ile ndụ bịa ọnụ ekwesịrị ntụla n'ụlọ anyị bụ isi ike n'aha Christ onye nwe anyị. N'aha nna anyị.
Ndị ọbịa anyị daalụ nụ. Ndị be anyị na-asị na ọfọ soro ibe ele mana anyị na-asị nna Chike niile bụ Chineke onye ihe niile na-amasị. Ọ dị mma na eme mma ọgụ bụ Alpha and Omega. Ọ dịrị anyị n'ebe a bụ ihe ọma ka ọ bụ na ị mara tata ka anyị na-agba witness nke mbụ na nwanne m nwoke na unye anyị nwanyị na njikọ aka nke ha na-ejikọ traditionally. Anyị wee na-asị ka Chineke dị ike niile gozie emume nke anyị na-eme n'ụbọchị nke tata ka o doo ya atọ ka ọbịbịa anyị bịara ebe a bụrụ ọbịbịa ọma ka nwa anyị na ndị ọbịa anyị na nwunye anyị ka a bịa ọfụma. Chineke ihe ogologo ndụ, ihe ahụ ike, ihe ọmụmụ, ihe ihe akụkọ ebi ebi, nkwụ ụkwa ya na-eweta ya n'ọya bụ na nwaanyị nọ na be di ya na na ndị be anyị na-asị ebi elu ndị oge gboo asị fewekwara nkwụ na ụkwa. Ma nke ndị kịta na-abụzi ebe ọbụla abịa amụrụ anụa, mana anyị na-ekwe ndị oge anyị nkwa na anyị were nkwụ nwekwa gịnị ụkwa a sọ na ihe zuru ezu anyị etu ezi ebe a onepa na-ewe ọkụ. Ok, so anyị na-asị Chineke dị gịnị ne ka o gozie gị ka a taa ka ọ gaghị mana na klaasị onye nwe anyị n'aha nna
si na ndị a siri ebi ole ebe ọbịa anyị ụmụ nwaanyị ume ezeogolo niile ndị nọ n'ime ụlọ dobe aga mejisite n'oche ọnụ ndị aga abụ anyị anyị ekelela ọnụ ọnwa na isi m ka anyị na-atọ ọjị. Biko ndị a shiri ebi ele oge erule mgbe ọrụ m ji akpọpụta nwa anyị nwa ebuchi na-enye ka ọ bịa kelele anyị ndị ọgọ anyị
imejupụta nkwa ahụ e kwere. BJ man, today we are in our recording studio. We are in our new room. We are going to have a new drink and we are going to go to
I'm a younger for the little Ashebi, inner Ashebi, and the eldest Ashebi, low level. From small level value to the graduate level, from graduate level value to the professional level. Before you know it, I've got a lot of money everywhere.
Cause I'm not a man, I'm not a man. I'm Hey, I'm gonna go get the money.